sage my nigga. Yeah. Tengo le miswe ngo hamba ne saga my nigga. Yeah. Basine dlanhla my nigga. Yeah. Bala ngiso babanye babala ngensanga my nigga. Basile bakhala ngaphansi my nigga. Yeah. Zinto zo easy come ngoba busy hayi khanja my nigga. Kuzilokisha Mkay kadlala abafana. Okay. Akasa ngixama va. Okay. Gabe got to get fun, gabe get fun, so singel fa. Okay. Dala befuna ukungithetha induku zoyithetha. Ngiphoqe ngebani ngangibize ngegod mawuthatha. Sure. Pablo ethe mawuthatha. Sure. Bize nginondaba mawuthatha. Sure. Baba doze inalona mtshito ngoba bendwa ngiyadlola ikha. Sure. Sure. Ngabe uzothini? Yeah, dala skhohle indaba bonke ibazo uzothini? Yeah, upinqe kwisitatus masihlangane uzothini? Yeah, made nakho ngilingo. Yeah, made nakho ngilingo. Famous hate stranger text, no one knocks, save it. Dal pump to jet, dal pump to jet. Mosa, shy and all the nigga, I lick it. I lick it. I send the note in his little tick as I delete tech.